kembukeli. Lapha ke inkosi uBhexebhexe isibonisa olunye uhlobo lokudla abakuthola ehlathini. Lokhu ke esibonayo kuthiwa yinhlaka.
Ekxa inxo nka nqe. Ixuxa inqa. Hayi xaka inqa inqukubuqoxo. Yachapha ke igqe inquthu. Aqu hey ayiphexapexa bayithi xo eqwini inqathes ayiqhuku kanqhasi inqa inqathes inqa imbexelele ayiqhuku xoxa ayiqhuku xoxa esaqile inqathes inqathes ayi ayi
Awu sukana nemadoda. Yaze yasi enjoyana sisidla inkosi. The name of this beautiful land is Kukuland, but back then was called Kukuland. Let me tell you more about this place. This place belonged to the king of Khoisan and its name was Kukuland. Then, a white man visited this place and he pronounced it as Kukuland. As we know that in Khoisan we pronounce letter K as letter Q. Therefore, it became Kukuland by that way. Lapha ke sibona inkosi uBhexebhexe yethukile ingoba yayishiye usingcabethi esesimene esibi ingaze noma ufile noma uqulekile na ngenxa yephunga layo inkosi.
Inqukiqa inci sanci uqikaci uqoqo. Iqoqo nqukiqa uqoqo.
Kulesi sizwe uye uthi mawuxolisa kumuntu ocishe wambulala umnikeze umkhonto uthi mawunecala akakubulale kodwa mayixolela akiyeke. Inkosi nayo ke ixolele.
Iqukaqe ayiqukuqoqoqo. Iqukaqo iqukaqo qe ayiqukuqo. Nqa inkukulu nqe nqa nqa iqukuqaqa nqa nqa iqukuqa inkukulu nqe nqa 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 iqukulu qe nqa nqa iqukuqaqa nqa nqa iqukuqaqa iqeqe inqetezi qe. Ayiqukaqa inqetezi iqubulu qoqo yanqama emqaleni qo 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 qo
gazinununi le kusobala ukuthi inkosi iyothwala ngalesi silwane.
Hey,
angaze ngimbone ujabulela into encane kanje incinci lento ingaka kodwa yu wavuya umuntu.
Ayi, yima Hey, cook.
Oh, amacala enkosi ayilamana nakhe sicishe ibulalo sinqaphezi futhi ngekhwapha layo. Hey, lapha ke inkosi ubhexebhexe ijabule iqeda kuhlangana nomngani wayo wakudala ababegcinane naye kudala. Igama lakhe uNgqengqeba.
Yeah.